ni match mwari mwabonye itari yoroshe ni match twinjiyemo neza novuga plan doje yacu cyo twateguye twagishize mu ngiro mwabonye ko twashoboye ku respecta hama dushobora kuvyaza umusaruro amahigwa amwe muri menshi twaronse nibaza yuko imatch twayiteguye cyane twisunze imatch zibiri twakinye yo muri fazade ni match ya championnat rero dutegura plan doje yo kugira kuko n'igitego twatsinze nibaza yuko ni ibintu twari twarakarikiye cyane kubera urya muzamu wa Rayon Sport n'umuntu akunda kwanticipa cyane no mu angre ari impossible usanga yamaze kugenda rero ni ibintu twari twatekereje twari twakoze cyane ejo uno munsi bishoboye kuduha umusaruro
ariko mutoza bisa nkaho bugesera mu gikombe cy'amahoro itandukanye na bugesera mu championnat tubwire nuko ufite wende intego zo kuba twakira igikombe cy'uno mwaka cy'amahoro cyangwa nuko wenda bihurira no kukipe yawe muri coupe de la picomie kushemo champion
nibaza yuko uravye ubu muri fin muri igikombe cy'amahoro uravye twarekipemo abakinnyi benshi ariko muri championnat ni rimwe na rimwe wasanga dufise equipe yuzuye ugasanga bamwe bagwaye abandi bagarutse abandi bagize kwa gucuku nibaza yuko ni equipe zibiri zitandukanye ariko novuga yuko tugiye kuraba kuri zimachi zikurikira zimachi novuga zitatu zisigaye turabe yuko dushobora kuzitsinda zose dushobora kwimentera icyicaro cya mbere nibaza yuko dusubiye inyuma gato duhereye kuri mukuru ukaraba muri mukura sezo ya kabiri twabaye ba gatatu muri champion dukina na competition twashoboye kushika muri championnat nari ndi muri police twakinye championnat zibiri za covid imwe yarangiye hasigaye match zirindwi ndibaza iyindi twayikinye mu ma group nta n'igikombe cy'amahoro cyabaye muri iyo myaka ibiri ko twari tugeze muri quart de finale ibikombe by'amahoro kivaho naho nyene nashoboye kuwa gatatu muri championnat ya mbere wa kane muri championnat ya kabiri tugiye muri Kiyovu novuga twarasa igikombe ku inota rimwe kuri nani ya ape ni ukuvuga na hantu performance uravye ama ekipe jewe nafashe aho nasanze ari ukacurabana n'umwanya umuntu aba afise ugasanga kubaka ekipe igiye gutwara igikombe ekipe ishobora gutwara igikombe igatwara igikombe APR cyangwa igatwara igikombe Rayon Sport ni ekipe ibishobora kuba imaze nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri iri stable mugahangana mugashika kuri nani ariko jewe uravye difficulty narose muri championnat nuko naje muri mukuru ugasanga mukura yari umwe mwaka werutse itigenjeje neza meme chose na police meme chose uravye na nani na Kiyovu nafashe yaba yicenda muri championnat ariko tuba ba kabiri novuga rero n'umwanya kugira ushobore gukompeta na Rayon Sport cyangwa na APR muri championnat bigufata umwanya ni projet ushobora kugira mu mwaka mu myaka ibiri kuko ni ekipe zigusumvye uburyo ugasanga ni ekipe zigusumvya experience amateka ugasanga ni ibintu byinshi usanga bigoye ugasanga rero mu gikombe cy'amahoro ni ibintu by'imibare ushizemo imibare neza ugakarikira match zawe neza urakina match arere tu umaze kuzibara neza ushobora kuronka resulta ivyo bintu sinabibonye cyane nariko nda felicita abakinyi ndabihaye umugongo nagiye kubona bamaze gufatana niruka gufata abakinyi banje ndababwira ati ivyo bintu nimureke no kugira ama celebration tugende tuyagirire muri vestiaire kuko hajya kenshi abantu iyo batsinzwe kandi bavuye mu kibuga amanera bakiritanje rero ashobora kugira ikintu nawe nyine kubera pressure kubera iki bigenda neza dushobora kugira abakinyi tubaja muri vestiaire hama tubandanya guselebra turi muri vestiaire murakoze nawe.